Hey, Taiwanation, what is your queen on a bling? Dini, Lady D.
Chagumirira kusvika zvedu zvaita.